Namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye lingasasebenzi. Ngaphakathi kukhunethi choice khawuthethe amagama wayeke hleze indlebe zivuleke umntu weve kuphele nexesha lungasabini. Yazi oyena mtyholo ngumhlukumezi kumzomnyama sisithukuthezi, sisithukuthezi esabangela ubhutkhwezi ame phethe umpungunyiza aphele edubula ngembumbulu esifubeni utshezi esihlangalaleni akwabikho mntu uthi uyibonile emapoliseni. Kuka nabamama esabe isithukuthezi basichitha kuma efestileni bebala intombi endisifakileyo ehokweni. Namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye nerhwatyitye ezingasasebenzi. Sisithukuthezi esabangela into yokuba thina sibe ngamakhoboko amaphutukezi awayengazi nakuthi kweli edlula esiyembiya nakwelamatshane eyolanda izipayisi nekheli. Bafike ndlebe ezikhanyilanga, bafike ndlebe ezikhanyilanga phambi kwegolide nesilivele thina sihlele ematyeni. Bathi ezi zinesithukuthezi basenza izileves basihombisa icaves basinika owabo ujesu ngokungathi owethu akabhalwanga ematyeni. Namhlanje ndibhuke sele ngixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ulitya ifike lingasasebenzi. Awona amaginsa ngamabhulu athatha intloko kayintsa yoyitshitshisa buye phethe ibhayibhile yosibhidisa. Umzomnyama wanyamalala mhla uqala ukhankanya izinyanya phekapa. Kwakunini nithandaza ningasebenzi? Kunini nithandaza ningasebenzi? Ikwanini niyathakathwa nizenzi? Sisithukuthezi esibangela umntu avuke ekuseni ngonyezi kwaela yoma evenkileni, umntu alala imini leyo kangava nengcukuthwezi. Susumbuzo ungaqheli uThixo uyazazi kwakutheni azathumela umoya engcwele elokishini ungasezi. Nilolubeka imaco kapa dutyulela umhlaba ongaka kodwa trasikayo umhlaba sawushiya ungaka ya. Inkoma soluswa zithatha ngutyhalwa ziyolanda emalanga kaloku amasimi ngamathafa kusatyalwa. Izinyanya zisivelele emaphupheni ngosifuna utywala kodwa zawuyeka umhlaba wahamba. Mna noba kunini uba mabhulu umhlaba ngawubuyisa yingxi ndiyafunga ndingawuthengisa kuba namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye nerhwatyitye ezingasasebeni. Eyona nto ingasoze isikhuphe endlaleni kungalandeli mandithi kungahloneli ngokuthi nathi singazenzi izinto ezenziwa zizityebi. Njengocimithili ufunda incwadi okona kuphanda kuzanimali. Namhlanje ndivuke sele ndixabe okwalantsente yenkwenkwe apho khona ufika ilitye nerhwatyitye nesanti zingasasebenzi. Umzomnyama wanyamalala mhla uqala ukhankanya izinyanya kapho.